Ulaboola, Ulaboola, Ulaboola bufutuli. Hey, Ulaboola, Ulaboola, Ulaboola bufutuli. Vasijia baga buya. Enna mwami uya guli. Kumala kuzuru halanga watio mwa Magaba kila ati Bobu Bomanti bona Shobola Alimwi
Ulaboola
Ulaboola Ulaboola Ulaboola ufutuli. Ulaboola ufutuli. Mwamileza tacholi ishomyo. Tali muntu amana tabechi. Ulaboola.
Ulaboola,
Ulaboola mufutu
Namabumbe mutalabala Ulaboola
Ulaboola mufutu
Kusima golo golo
Ulaboola mufutu
Kutuweza kwa kwe Ulaboola
Ulaboola
Hey.